What are you trying to do? What are you trying to prove? Se se ka go bere ke ga gona se se dirang o felela malepe o batla go ira nna re. Emela, what are you trying to prove? Mangane ba ba rantsi ba having jobs and when you are here trying to do this. Go go la fa ke le ne le nyalo lo ba tlo di dira le. Gore goreng? Why?